But don't care. barka kai ka yarda da Allah duniya gidan banza ce ko shiga fasali ya barta ya kamata aini sahi